that dog. I've used this bicycle to preach the gospel everywhere.
What the fuck I say? After 3 weeks, after I prayed, I heard God gave me mud bag.
Ndakapona. Ama dzinodikana mwari anoshamisa anotamashane zvidatidzo. Kana asingateerwo mwari wababa ama dzinodikana. Ndakuti une mashe maramba dei.